watch Adwentwerɛ TV.
Hello, adɔfoɔ, Adwentwerɛ atiefoɔ. Anigye sɛm aba bɛka yɛn sa ne sɛ, ɔhene Remus asiedu, wawo afa ne ho afa ne ba, wawo afa ne ho afa ne ba, ɛyɛ anigye sɛm kɛse pa aba bɛtɔ so, ɛne ɛno no. Na wonim biribi, wawo ama yɛate, nanso ne ba no sɛ deɛ wamfa anto abɔnten, so ɔyɛ ɔbaa o. So ɔyɛ bɛn mu ɛno deɛ nana yere anka ɛho asɛm koraa neɛ wɔka yɛ bɛka ne sɛ wawo ɛba na mmom wohwɛ abɔfra wɔda ne nsa so yi a wankasa hwɛ o wohwɛ abɔfra yi tiri nwi koraa wotumi sɛ yes akora ne ho bɛyɛ fɛ yie so ɔyɛ ɔbaa wo so ɔyɛ bɛn mu wotumi sɛ ne ho bɛyɛ fɛ papapapa because woyɛ mercy ogyina hɔ yi a mercy ɛnyɛ nipahunu ɔnyɛ nipafo ahoɔfɛ ne tae mu agya nana nso so aberanteɛ ankasankasa ahoɔfɛ ne tae mu deɛ na wankasa hwɛ sɛ ne mercy ɛgyina hɔ a wɔsiresire deɛ na gye sɛ abɔfra no ɔnyɛ abɔfra fo kora hwɛ abɔfra ne nsa koraa mpɔ ɛtɛw wotumi sɛ yes abɔfra no ho bɛyɛ fɛ yie papapapapa na ɔdɔfo wohwɛ wɔ yi a na mede video bi asɔ so a ne nso wobɛhu saa video no yɛ mmerɛ a mercy ɛkɔɔ delay show ɔkɔɔka wɔ hɔnom sɛ sesia no ɔɔma 2 nana nso so ɛwɔ 3 nti nkɔpɛ sɛ ɔne nawɔre deɛ nana ahyɛ ne kawa deɛ wɔtumi hyɛ nana animonyam na ɔma ne baako ɛka ho na ɛnyɛ las baabi na ne onyanya ano wi a nene ne ane aka no mammɔ ne tua adɔfo na ne nhyɛsoɔ nko a ne aka no nyinaa yɛ nhyɛsoɔ nko a kyesa afei deɛ ɔmoba bɛhyɛ so ɛmu ɔden yie
Se said that I want woman said obetimi asan wa ma okuna na.
Ai, nya me adu.
O pesa wo ma no.
Yes, se mi try wo.
O so wo ma.
O wo ma.
O ma be sen.
O wo ma siri.
Okay, so o be wo last baby ama.
Last baby. Me last baby, o no so ne last baby na fear de ni akra e gi ye ni bi bi ja hye so gi ye ni sa.
Me timu sa mo hye so kwa.
Papa. So ya brantie. Me so me ya baba wa.
Nti hye so na de.
Na anya no na ma ware e ye de. Eh dear ya.
Okay.
Huh?
What touch so every moment?
Oh, delay. Now I'm planning to cry. I was so trim pana. I want you so.
In the was the last time I was here so. Whom you?
Oh, what person me can't some chill.
That when I was here so the last time.
Yeah, they be here so.
And
then I feel be here so.
And then I come here so.
No say na dia twin time I dey twin here there here so.
In the mo coffee. So at any
fashion. Oh, so where dan dey no? Yen she time.
Home plan.
Yen plan.
In the where dan no home ban na dia.
And yen weather na yen twin weather. And yen twin heat or whatever. Say ya da ho na for say pese because you obi anya obi a e dia. Ni enwi obi anwi a obi a.
Kuna na wo so ye na yere.
Yes. Until me decide ya na decide.
Na mo hye so.
Ɛnde eh ɛno ha wɔn.
Is a movie so no. Like how is he taking the whole on the concept so near there? And on
time. Set so nya on zo no no wo hene de wo ye de concept so. But ade a waye ama me ni say wa pem equipment ama me. Wo so ohun me wa adwuma nu.
Okay.
Enti no e wo so oboa me. E ma me ti me come anim.
Eya wo.
Ɛno anya before.
Is this your first marriage?
Yes.
Woma.
Me woma.
Before awaye no.
Me wo baako. Na me shea papa no so me no wo baako ansa ye wale.
So woma too.
Yeah.
Me.
Hey, me se si edu. Anyway, ya de nyankopon asese waso ye no waso mdu. No ama ne baba ko so aka ne ma ne ho. Na na koma so ade nyina so so apemu ese ne opɛ no ama no. Ede nyame ase odofo nso so ohwe Adwentwerɛ TV so so yeda wasese abrebia no ohwe ye channel ye subscribe a ohwe no hu ne ye koso e wo Ghana emem hanom eda wase Adwentwerɛ TV onso chirewadwen.